safan garado in kan xirnahay heer kan gari oo xilkaba adigaale adale gubaabinteeda garabaha xidigaha ku safan garado in kan xirnahay heer kan gari oo xilkaba adigaale
garabkayga noqdayo kalsooni isiiye.